Ngiyatrena mina ukhere ngamfundisa ukulingelela le nzuzo yintathu
efikile. Ukhere.
Yayigula lo, ufuna ukufaka kwenzelwa amasiko lo.
Yebo sawubona. Usagodukile.
Hayi ukho.
Sesethinini? Sesethinini?
Amanzi abayengena la.
Oh, now you can see this thing clearly. You see, the color of the carpet was like this. You see? You see? The water was moving. You see the difference?
He comes from the back and also gets into penetrates from here when it's windy. One person of all the country, I'm a sandal warm love.
Mama Ashala and I own a 42 years. Bashala swag days, Bubabi, Uputula pants, Romans again.
Asas with Manchester and Zan, Bonabashal, with Basu Hosenjan, Basu Sensenjan.
You must play the water. Plenty of water inside. I'm sleeping down the floor. I'm sick, my health. I'm sick. I'm cold to the simoma. Nothing.
Na manza ma toilet ayavuza ukwazi ukuya endlini yangasese neyikhotha la ngaphandle egcwele wonke udoti akukho nje ukuphepha into enhle. Ngineyingane endlini ezinye sezizahamba zolala ngaphandle ngoba ayikho indawo.
Uthi emlandweni wakho awukaze usebenze ukuze ukwazi ukuzithengela wakho umuzi. Kwenzeke kanjani ukuthi u-NFS usophelela usuphele usohlala emjondweni?
Ngangisebenza. Ngagcina emsebenzini ngokungithutha kwami bengiletha la. Bangikhiphisa impahla abantu bazongithutha. Kwakumhla ka-10 February. Ngabuya emsebenzini ngayikhipha impahla. Bangangilanda ngaze ngahlala 4 days bengazuzongithutha impahla ihlele eminyango. Sengidilizile kulo mzo omdala. Efona umlungu waze waphela umsebenzi.
Sure. Ngesikhathi sobandlululo usiqhathaze nesimo sempilo nesiphila manje ngesikhathi ekuthiwa esenkululeko. Ukhona umehluko obonayo uma ukhona uyini, uma ungekho yini enzukuthi awukuthi awukho?
Hayi, kwakungcono ukuqala ngani yami. Manje ngibona usizi nje, ngibona ukuhlupheka nje. Manje ngibona ushintsho hleli siswele
impesheni grant iphele yonke manje ngithenga ukudla kodwa manje ngilala phansi la grand floor
nokudla ngani yami awazi isala le rice ukuthi 10 kg yozibe 100 rand. Ukudla nje sekuyabiza nje manje izinto eziningi, izinto eziphezulu zonke kuyabiza nje manje. Usizi ngihlupheka. Angathola nje usizo ngoba manje phila ngemali yalo yempesheni njengoba sasebenzi nje.
800 rand. Per month. And the month is go to the doctor and medicine. So give me medicine. Every man says, too much angry for a given message.
Medicine.
This is the Umakaza. Tile 18 Umakaza gave band of zone. Got a manja lukushin job.
I'm crying too much.